amatora abaye kuko imbere y'amatora murazi ngine byari bimeze aya matora zi kwishima turabona ibitigirise ni yadushikirije naho twari twagiye kwitura imigwi ya CEPI kugira ngo kuko twari kwabonye uko hari ahantu aho bashiza igikumu cabo kuri gwa gasore iyo byose se nyara biturikuriye mugabo munyo twasanze ko batabishize ko mugabo uko bimeze kose amajwi seni yadushikirije turayibona tufashe ayo majwi seni yadushikirije twasanze ariyo ayifise kandi tukayemera mugabo tusha dusanga yuko ingene bagabuye intebe twasanze bidakurikiza ico bita ryategeko rigenga amatora mu ngingo yaryo y'ijana na 37 ivuga gutya uvyumvirize neza ibiharuro bikoreshwa mu kugabangana intebe gitogwa mu kugabura umviriza igitigiri c'amajwi yose banyumvise igitigiri c'amajwi yose yatoye yabatoye mu ntara ni suffrage exprimé niko vyitura amajwi yose udakuyemo mugabo bo bace bazana amajwi yose bashashiraho suffrage valablement exprimé ntakiriho ngaha nuko vuba usoye mu kirundi mu gifaransa wasoma mu kirundi ucuronka insiguro twosubaje muri sene batubwiye ngo urumva ngo nibibazo by'ubuhinga ngo twarabajije ahandi hose mu bindi bihugu kuko nta handi uteza kubaza ubaza code électorale kandi kidutangaza nuko abo nyene uyu mukuru wa seni niba arasanzwe arongoye seni mu 2010 bakurikije iyo tegeko ngo yarose muri seni twari kuronka abashinwa bateka 12